hita te a pe puere puita nguru mai he pou tu te rangi a perira paenga whawhae hara tua pipiri ho ngongoi te maramataka timoti e aue aue taukuri e akuhata he re turi koka he petema te mahuru o ke topa whiringa nuku no ema whiringa rangi ti he mahaki he a te maramataka timoti e aue aue taukuri e maramataka aue a timoti e maramataka aue a timoti e